Talofa. Olo ingoa o Elaine Sio. O a o ngalue I le soifua maloloina faʻapitoa Behavioral Health Specialist 2 ma le CARES line. O le CARES line o le Community Access Referral Evaluation and Support. O le soifua maloloina ma le faʻaaogaina o vailaʻau faʻasaina e tangata o Riverside County. O matou o tangata faigaluega ua aʻoaʻoina I taliina telefoni 2427 o le vaiaso e tali ai ni pesili ma taʻitaʻi oe I ni ʻauʻaunaga faʻapetai o matou telefoni o le tasi 800 599 3000 faʻapetai.